amadoda intomba idlula imfana uqathwa nami ngishaye ikhanda umzimba uwela mshana lapho engiphuma khona sikho isikhathi samapopayo umfana wayophume yelo sasingekho isikhathi sokugqoka uthayo ungangitsheni ngembomba zazemthonjeni
ithoilami
ebhungula kuyalikonyiwe ngingalobola hesha
izulu emshaye ngifuna ukukodoka ngikhumbule ekhaye ngiyathemba ngizukudoka umawe
maye mpintshi ngathi umama othanda indamo nokufela ukulunguza ekhethini cela indlebe mbemi bekufile ikhaya lensizwa iqhude likhala ngamabili ishendela ovuswa ngomshizi duma ngamabili ugesi wafika nosikwiza bo bezoncengela umshado qoma ntombi ngafa kwaliwe lapho engiphuma khona gazi impuyisusa mawungazi gcwele inkabe zaqhatha wayisusa uzothi unebhaki thula mfana mawungazi sengaphakama ijazi ungayinsizwa ngakini ngakethi uyophenduka ukufazi indima siyilima ngenkabi sasingayilimi ngempongolo sikhathele siphume entabeni ugoga siphakele idobolo indlala sasingayazi awusuthi angakubhucela umdoko kodwa esasedolobheni sinokukhalela
amandlalo
Boni inkomisa sekuduka empedeni umakhelwane ufika izolo uzomthola eblom emlanjeni uma kude wemgana mina kwantaba sikhala amanzi khala iqhude wemntana mina intombi ivuka iyokha amanzi ingekho inkomo yobuthongo iqopha intaba kubuya umnyaba sijalela ugwayo ohlaza saba intaba zokhahlama mangikhuluma nge-BIG ZULU uyazi ngifike la injabulo uthando lwenu liyangikhuthaza kulo mdlala akekho ozomhlula vela kumabona kude ama-NBI yangikhumbula kwehla inyembe zenjabulo kodwa u-BIG ZULU uzosuka ngake ngafikelwa intokozo ngithola ucingo kumakasijava wathi mntanami bonga siyaqhenya ngane emakhaya phakamisile i-BIG ZULU inkabi zethu asinakusabi kwafika usizini nenyembezi mama mingiyabona
I wish I is all